Urugendo Fati urugendo.
Hey amakuru y'imisi umwaka mwiza umugize ngo narabahebye ibyunganya ni hatari ego mugire umwaka mwiza turonkemwo amagara n'ibindi byose bizokwirikira amagara amahoro ibindi byose bizokwirikira turashaka kubironga nizere ko mumeze neza sinabahebye wapi ariko ibintu by'umwanya ko navuze ni hatari n'ubu profise yangiye mu by'akazi rero cha mprofita akakanya kugira ngo tuvugane ego mu minsi yahera ariko ndibuka mu minsi ya mbere igihe twahura n'umugabo wanje turi muri bus hama sinzi ikintu nari hendeje kurya ikintu cari yambare muri plastique canugura akadirisha ndabiterera hasi ayayayayayi aca nafata ukuboko imbere y'uko ndabita urumva rero ariko turabyibuka iwacu bajya amasoni misembe naramarama ibyahatari kuko ati ibyo bintu byo guta hasi ibintu n'ibiki urumva aba ari hatari ni ibintu bito cyane ariko usanga umuntu atamenyereye je nibaza sinzi ukuntu nubyita ufashe umwanya ukicara kugira ubyiyumvire usanga ari ibintu biri reasonable ibintu byo guta amacupa furama ku ibarabara dushaka ibisagara bimeze neza dushaka gutera imbere ibyo bintu turakwiye kubyiyumvira neza kandi nibaza ko ari ikintu cyoroshe umuntu wese ku giti cye ashobora gukora uretse nuko n'abantu bajejwe iby'itunganya ry'ibisagara bashobora kugiramo uruhara rukomeye mu gupanga neza ibintu ahantu hegerezwa ibintu by'imicafu ndetse ko byatanguye I Burundi nashaka cyane Bujumbura ariko twese nimba ibintu bihari no kubikoresha twese tukabikoresha nk'abantu bari responsable nkaha uri kuraraba kuri amabarabara ahantu duca ahantu hose ashaka deso next ndibaza usanga hari utuntu dutonya uce utamwo ibicafu ikintu ubufite tubandanya tukegera ikindi gipoto ugasanga hari hakandi hariho n'ubundi buryo rero umuntu ashobora kwiyumubaya ko nini usanga hariho amatwe bwiza ari twize urumva byose si kuvuga ngo nimusanire abikora cyangwa n'ibintu tubirike ariko hari aho usanga nk'abantu bafite amazu hari twize biyungunganya bakariha amatwe bwiza ari twize akaza gutora iyo micafu yabo hama akayita mu bibanza byagenewe ibyo ndetse nibwo nk'i Burundi murage by'amapavaje yuko urugo ubwo arirwo rwose usanga rwarakontribuwa rugatanga amahera kugira ngo ahantu babaye hase neza bafite akise iri imeze neza ku mazu yabo imodoka zabo zikononekare ego nkurya dufate n'umugambi umwe aho usanga umuntu wese vraiment yaba ari responsable akagira effort agakontribuwa kandi umaze gukontribuwa niho ushumira n'ukuntu ufata neza ibintu kuko urumva yuko atanze amahera yawe nico numva n'igiciyumviro abantu bashobora kuja muri quartier bakiyungunganya bakavuga dushire ahantu amafube ahantu ho guta ibintu hama bakariha nko ku kwezi ku kwezi ariko rero no gusanga ngaho ibintu bitunganijwe neza ça veut pas dire yuko atakanenge kahari kuko hariho abantu ahantu hose hatwandi dutandukanye usanga ils sont fiches ugasanga ibintu babitereye ahariho hose urumva icyo cyari cyiyumviro cyane cino munsi ariko ko mpagarika nkanyaruka kuko ndiko ndavuga ibintu byo kwikonsantira ku ibarabara simpave nitega ngo ntembe kandi foko nshika ku gihe kuko ino hoho urumva pression uri umunyafurika ko tuzi yuko ibyo gucegwa vraiment twarabivukanye rero ngaho ufitaniye na jevu n'umuntu uko jewe nsanze ndi umunyafurika turi foko nshika iminota itanu ahandi ndetse ko n'umunota umwe hoho ari grave urumva bica biba yuko ya stereotype ishiba confirme ok rero mugire umunsi mwiza tudasubiye hari ikindi cyiyumviro cyo gutereranya twungurana ubumenyi nkatsi ko bavuga mu kirundi yuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze tuzobonana muri video ikurikira umunsi mwiza Imana ibandanye bagirira neza. Bye. ariko ngenda bereka ahantu naje kuko vraiment hari ivinziza cyane y'igisagara bayemwo abatakizi ni Cluj na Poka ikaba iri mu gihugu citwa Romania mu geography gatoya okay.